uMboniswa ebeminyaka 21 esebenza njengonogada kwindawo yasedolphin beach Table View. Bekulapho wayesakuba linenekazi lokuqala uMarike de Klerk ebehlala khona emva kokuqhawulwa komtshato nowayesakuba ngumongameli weli uFW de Klerk.
Ngendlela yokuphiphatha kwakhe ngaphakathi uye areceive ama-point okanye mangiyibeke as ma-point lamenda kokuthi le minyaka ya 20 years le bekufuneka ube uyawuhlala ngaphakathi angawuhlali yehliswe ngala ma-point akhe ngebehavior yakhe.
Akakaze watyholwa ngabutyala etrongweni kwaye bekholela ukuba isimilo sitshintshile. Igqwetha likholelwa kwakho ukuba kukho ibatha emthethweni. Limisela uFebruwari usuku lokuviwa kwetyala. Iofisi yomphathiswa uLamola ithi bakuphendula enkundleni. UMboniswa webiwotshi iselfowuni neetotshi ezimbini kwade Klerk. Umama uDe Klerk waphulukana nelungelo lokhuseleko ngumbuso emva kokuqhawulwa komtshato ngo-1998 nomyeni wakhe uFW De Klerk. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa.